Yebo.
Jo mfethu ngabhalile ke mfethu laphana mfethu amagameni laphana. Angazi ke mfethu.
Hayi mfethu, mfethu ukhuluma nomanqoba lana.
Ukhuluma
nomanqoba.
Ngikhuluma nomanqoba. Hawu mfethu, phambi mina mfethu yazi ngitsho mina
mhlawumbe
mfethu
ubo wrong number, wrong number mfethu, wrong number.
I sorry ke mfethu, mina ngitsho mhlawumbe mfethu ubo ngando siya naye konke.
Mana, mana, giwa kuphi?
Siya konke mfethu, siyayikhipha nje mfethu siya
konke. Ama mana mfethu. Phuma isamba ngoba isikhathi
nje uthona mfethu wrong number manje mfethu mina ngade ngifuna ubonga
hayi mana kanti lapho mfethu kodinga ama ID mfethu lapho
cha mfethu senga nje uthona mfethu wrong number
hey ngiyakuzwa mfethu hayi yoni wrong kodwa mfethu ibe wrong kancane mfethu
hayi kahle mfethu
mana phupha isamba ngoba mfethu isikhathi samba ngoba isikhathi
mfethu nalapho sohamba ngo6 kodwa manje mfethu ufuna la majita mfethu hayi mfethu
hawu mfethu mana mfethu mana mfethu okay mfethu mana mfethu ungisende location mfethu ngiyacela mfethu
location yani mfethu ungayindawo mfethu awukahle
hello ah